watching your hands. Are they camera shy?
No, no, they aren't.
Sorry about that.
Only when they're in his pants.
Now we go to see the shot. Winniest corner. Windier than Chicago. Man over there, he's taking a look. The old Orca sign, he's leaving, he saw me coming. But everybody has known that this store was not built for you. This is not a video store at all, it's actually a boat. And the name of the boat is the Orca. And Quint and Hooper and Brody have been aboard the Orca many times. But today, October the 5th, for the Orca.
Da 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 da